Ubingeleleke mbukwele mekampi ni ngamukele futhi ohlelweni lwethu SK Media Production. Uthi mshaya channel uklikhe subscribe button nebhelo ngakhohlwa ukushare like video miyithandile. Silandeleke ey'nkundleni zokuxhumana zatholakala mufuna ukuxhumana nathi SK Masikandi update Instagram kanjalo nakufacebook. Aphandle simosheke isikhathi senu asiqonde ngokuthi kuphathele zona namhlanje. Kanti-ke ngiphathele zona namhlanje-ke mbukwele mekhaya ngiphethe udaba phansi umculo wamasikandi igalofa lisha liphikins Olivia kubalandelwa emthandweni beRed Nation uthi laphana besola le nsizi ukuthi-ke engathi-ke yiyo laphana-ke ekuthengomeni kamgubo ethi uqeqela kuvela khona igciwama eseselihiqizisana namaphoyisa emgwaqo la kuze kuvela khona ukuthi igciwama laphana-ke ngokusho kwaleya video-ke isuke lidakwe yisanithathi. Sizokhumuleka ukuthi le nsizwa lena kuyanqaba kuyinsolo evela ku-alemgubo ukuthi-ke i-acte laphana-ke evidiyweni yakhe le engomeni yomntalapha igciwama. Le nsizwa kuyibekele laphana ithe laba benze leyanto leyana-ke abayisuthi ngoba yona-ke iwumlandeli laphana kamthandeni futhi-ke iwumuntu-ke ebukela kuye kakhulu la endimeni omculo. Inibekeke le nsizwa kwividiyo mbukeli ibekeke kanje.
I'm going to go to the house. Sengizwile ukuthi kunalabo ntombifishi abagijima bekhuluma amanga ngegama lami kule ngoma kababa u-Alemgube edelela egcwamelisho kuthiwa yimi lo lingisa lapho osuke elingisa egcwamelisho. Bafowethu lokhu ngiyohlale nginechazela khona ukuthi igcwamelisho ngibukela kulona, igcwamelisho ngikholelwa kulona, igcwamelisho lisibuko kimi. Akekho umuntu ongakwazi lokho ngoba nasemsakazweni kade ngikhona nje ngifile ngafika ngakucizelela lokho ngachaza kwangena ey'nhlizweni zabantu nasemqondweni yabantu ukuthi mina ngikholelwa kakhulu kumthandeni ngiyeke ngize ngisuke ngivele ngizokwenza into ethi ayifane naleyo yabo. So labo ntomfishi abakhuluma ngami ngicela ukuthi begijime beze kimi uma ngabe mhlambe bezwa into ethi ayithinte mina yabo. Bezobuza ngqo kimi bengagijimi mhlambe beyokhuluma amanga ngegama lami uyabo. So-ke bafethu mina ngihlangene naleyo nto ngeke ngize ngidelele igcwama elisha ngibukela kulona njengoba ningibona ngibeka ithawula nje ngikholelwa kakhulu kuloya bhuti. So ngicela ukuthi abantu bekufunde bekuqonde lokho ukuthi mina Galofa Elisha angihlangene nayo yonke le nto le. So akumina bafethu ngicela ukuthi laba-ke bebethe imina beklirishe igama lami beqale phansi behambe beyobheka ukuthi ubani ngoba ngazi ukuthi bashayela ngashayela khona bashaye wrong. Akusimina mina ngihlangene naleyanto. Nibe nosuku lohle bafethu.
Odabeni lwesibili-ke mbuko lami ekhaya sengingena laphana ngiphethe udaba ukuthi emva kokuthi umthandeni eshaya isimemezelo lapha ey'nkundleni zakhe zokuxhumana sicasethenga amagidangoma amabili ohlangathweni likakhuzane lapha kwaguqo okuthibela kanye notekisi bahlalele emlindoleni-ke abalandeli wamasikandi laphana kwiklipu ezoveza-ke ubufakazi ukuthi ngempela uthibela ngempela ukhona la emdletsheni njengamanje njengokusho kwegciwami ngoba cha ividiyo efakwe igciwami biveza laphana-ke utekisi kuphela. Igciwama liphendulela-ke mbukela ey'nkundleni zokuxhumana ngalolu daba liveza ukuthi laphana-ke kwaba nenkinga laphana ekufikeni kwazo lezi nsizwa zombili ukuthi yebo ke yena i-black card yakhe ibasikile bobabili utekisi kanye nothibela kodwa inkinga iqala sekuthenini laphana sebefika bobabili kwase kuba nokuthuseka kwengane-ke laphana-ke ngesimo-ke esithile angasivezanga-ke yena-ke umthandeni laphana ngokusobala. Kodwa-ke ubesethe laphana ubesevaleleke ekhoneni-ke lokuthi-ke ekhethe yena phakathi komndeni noma ingane yakhe nawo-ke leli gidangoma elithile athe akalibalanga igama kwase-ke ethi kodwa-ke wathembisa ukuthi umDVD yo-ke bakwethu ophelele lo wese ulinde ngabomvu zonke uzovela laphana-ke owubufakazi bale nkulumo-ke yakhe yomthandeni ayishoyo. Ngicela ukuthi uvo lwakho-ke mbukela lapha ekhaya comment section thwena-ke lolu daba lolu-ke ulizwa-ke kanjani.
Ini ngisamlimaza zokathethe ngale nto ayenzayo yanganyanyisa nje mna lo mfana lo ngoba ngihlangathelanga ngami dudula sonke waze uzosibulala nje emhlabeni. Mina-ke nginuka isihlama nje uye lo mfana ngangashitha mulwa uye nobe sephinde shitha lelalo.